Moments later.
Nani? Omae wa mou shindeiru. Nani? Omae wa mou shindeiru.
That is clip.